nico gituma turiko turitegura neza mu mutima ko twinjira mu bihe by'ihamwa ryo mu minsi iherezo kandi ihamwa ryo mu minsi iherezo ntizobihamwa ry'abapagani bazoduhama n'ihamwa ry'abantu bari muri twebwe ariko batigeze baba abarwari wacu n'ihamwa ry'impwemu ya Yuda impwemu ya Yuda yo kudandaza ishengero kwa Shetani abita Abayuda ataribo haleluya imana iri mu ruhande rwacu nagomba mbaze ishengero uno munsi mbega imana iri mu ruhande rwawe umuntu ku giti ciwe turashobora kuba turi mu ishengero rya Pentekote twese ariko nagira ndabamenyeshe haleluya iminsi turiko turagendamwo ibihe twinjiramwo n'ibihe ubwirizwa kumenya ko imana iri mu ruhande rwawe amen shetani muri ino minsi ahagurukanye amayeri menshi ahagurukanye ubuhinga bwinshi ariko arinjira mu madini ariko arinjira mu mashengero agomba kuzana kuzazanirwa inyigisho zituma tuzazanirwa agomba kuzana guhindura ibyo twamenye kera iby'ishengero bimazemo imyaka 89 igiribe 90 mugiye gutangura kumva izindi nyigisho mutari bwigere mwumva ibyo bitigeze byigishwa muri Pentekote hari abantu bagiye guhaguruka bigisha ibyo mutari bwigere mwigishwa bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu amen jewe ntabwo bamfise amen narafashe umwanya wo kubyitegurira haleluya nta kintu umuntu yompa cyo tuba mpindura ibitsibo tugiye kwambara mu ntambara tugiye kugwana y'imuhemu n'ibitsibo bikomeye bakozi b'imana biga bigaragare ko twahamagawe n'imana nuko tutahamagawe n'imana biga bigaragare ko dukorera ijuru cyangwa twakoreye ibindi amen biga bigaragare ko turi abakozi b'imana cyangwa turi abashefu dozone cyangwa abasitangere amen bigira bigaragare haleluya ariko bisanzwe imana iri mu ruhande rwacu ninde azoshobora kuturwanya amen cyane ishengero rya Kristo n'amahoro Imana ishimwe ku majambo meza y'Imana turiko turumva ngomba mbandanye nanje nsomye hariya mugi mucete Paulo yandikiye ishengero ry'i Roma mu gice cy'umunani ishengero ry'i Roma hariya mu gice cy'umunani icete Pawulo yandikiye ishengero ry'i Roma mu gice cy'umunani mbere ku murongo wa 18 iby'ubwiza tuzohishurirwa niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa kuko ibyaremwe byiteze uguhishurwa kw'abana b'imana biguhahamiye cyane kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi kandi si byo byabyigombeye ariko byagizwe niyageze ko bigenzwa bityo kugira ngo byizigire yuko nabyo bizocungurwa ngo ntibibe bija byo kubora bizohabwa ukwidegenza gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu kandi si cyo gusa ariko natwe abafise umushuzo wa mwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana ni ko gucungurwa kw'imibiri yacu kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze ariko icyari kitezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa icyo umuntu abonye yoba kicitegate yamara ko twiteze icyo tutarabona nuko tukiyorera twihangana niko na mwemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga ariko mwemu bwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa ariko isesa imitima irazi ibyo mwemu yiyumvira kuko kw'Imana igomba ariko mwemu asengera bera kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi abo yatoranije kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza Imana ishimwe Mwami wacu Yesu mukunzi wacu mwiza turagushimiye ubuntu nk'ubu twagiriwe kuba muri iki gikorane turagushimiye Imana amajambo meza yibutse ishengero ryawe yuko hari icyo turorereye kandi uwo munsi uzohavushika Petero yavuze ngo uwo munsi tuwurereke mbere ngo tuwurereke tuwuhamiye kugira ngo uwo munsi uzodusange mu mahoro tutagira agasembwa tutari ku mugayo imbere yiwe imbere y'Imana haleluya Yesu nushimwe nanje ndahagurutse n'umunyantege nke ariko uri umunyenkomezi jewe sinoronka amajambo yo gusobanura aya majambo yawe yera ariko mwemu yera naza asobanure kugira ngo abantu bahebe amatsinda abantu bawe batahure abantu bawe bamenye ukuri kugira ngo kukuri kubahe ibyizigiro kubahe gushikama no kurorera kuza k'umwami wacu Yesu Kristo Yesu nushimwe none rero turi hano turakwiteze mu izina rya Kristo Yesu amen umwami wacu Yesu niwe tanguriro gishengero yaremye umazi ni jambo yazanywe mu isi yacu no kudukiza tumubeshengero tuguza amahoro kira ishengero di Roma kani yandika makete mugi ishengero jimana jari korira hamna yandika abibutsa ababwira bahanura murabona yuko muri iki gihe ishengero ry'Imana ntiririko rirahamwa ishengero ry'Imana ririko rirareshwa nicyo gituma mubona yuko rifise ingorane nyinshi kubera yuko riri muri seduction ritari muri persecution ishengero riyo rihamwa iyo ryankwa riba ishengero ryiza cyane ariko ishengero iyo ryemewe iyo rifise ibyo bisangiye n'isi iyo rikora imigambi ihuriyeko n'abapagani iyo rifise aho rihurira n'abanyakibi iyo ata murongo ugaragara utandukanya abakristo n'abapagani ishengero riba ribi cyane kandi abantu barazimira kugeza bakibagira ijuru kuko baba bari ku meza y'ibindi bintu batategerezwa kujyamo hari abantu batakigomba ko twigisha ibimenyetso by'ibihe badashaka ko tuvuga ibyo kugaruka kwa Yesu n'amageragezwa yo mu minsi y'iherezo kuko abantu ibyo kujya mu ijuru babihebye bavuga ngo ibyo bintu byo gutera ubwoba abantu ngo nimubireke
ya
twebwe ntituri mu idini twebwe turi mu bwami nta hantu na hamwe Yesu yigishije idini Yesu yigishije ubwami na Yohana umubatizi yamwitangiye imbere ariko aravuga Kristo yavuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi twebwe twinjiye ubwami nicyo gituma mu ntambara za nyuma z'iherezo hazoba kurwanya ubwami bw'Imana ishengero ry'Imana ryitwa ekereziya ekereziya byasigura sena leta y'Imana mu isi haleluya mbega turacyari leta y'Imana mu isi bisigura ngo turi mu bwami bw'Imana ubwami bw'Imana busigura ubu turi mu bwami bw'Imana bwitwa everyone ni ukuvuga mu bwami bukwega abantu buzana abantu ku Mana ariko aho Yesu azazira tuzokwinjira ubwami bw'ijuru teritwari
haleluya
mukwiye gutahura neza rero Pawulo ngaharogira ngo niyumvira
haleluya
niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa
haleluya
yemwe shengero ry'Imana hariho ubwiza Kristo wenyine yavuze ngo nimuhagarika imitima yanyu
mwizere Imana nanje munyizere
imuhira kwa data hari amazu menshi iyaba atariho mba ndabibabwiye ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajyana iwanje ngo aho ndi namwe abariho muba
Yesu nashimwe
iryo ni ijambo ryavuzwe n'umwami Yesu rero dukwiye kumenya yuko twebwe imibabaro ducamo mukabona ishengero ry'Imana ridaciye mu mibabaro muzomenye ko iby'ijuru twabihebye ariko niba by'ukuri tugikijijwe tubwirizwa guca mu mibabaro hariho imibabaro yo mu minsi y'iherezo izokweza ishengero ikarigira ishengero ryiza ishengero ryatanguye mu ihamwa rimara imyaka ya ishika hafi 250 hari hamwe ry'ubutavanako kandi iyo myaka yatumye ishengero riba ishengero ryiza nicyo gituma ritashoboye kuzimanana kuko hari urubibe rugaragara hagati y'ubupagani n'ubukristo. Mu minsi ya nyuma ishengero rizogeragezwa, nicyo gituma turiko turitegura neza mu mutima ko twinjira mu bihe by'ihamwa ryo mu minsi iherezo. Kandi ihamwa ryo mu minsi iherezo ntizoba ihamwa ry'abapagani bazoduhama, n'ihamwa ry'abantu bari muri twebwe ariko batigeze baba abarwanyi wacu. N'ihamwa ry'impwemu ya Yuda, impwemu ya Yuda yo kudandaza ishengero kwa Shetani. Amen. Abita Abayuda ataribo. Abantu baragoye Pawulo cyane. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe, ndabizi yuko n'abakristo baca mu mibabaro myinshi itogereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Amajambo hasi ngomba kuhateba, ngomba nsimbire ku murongo wa 24 kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze, ariko icyari cyitezweho kibonetse ntikiba kicitegwa. Icyo umuntu abonye yoba kicitega ati mbega mwebwe icyo mwiteze mwarakibonye. Shengero muri ngaho, icyo mwiteze mwarakibonye. Uno munsi mu isi hari abigisha bigisha umugisha, bakigisha abantu bakundisha isi ivyo Imana itubwira ko twanka, bo bakabikundisha abantu. Iyo ni inyigisho ikaze cyane muri iyi minsi, inyigisho yo kubwira abantu ngo ntibihane. Uno munsi n'abantu babwira abantu ngo ntimwihane, ngo ni ukwihanira mu mutima, ngo nuko ngo ibyaha mubikabibwira Imana ngo ntimubiserure. Abantu nabo bakagira amafyeri ngo n'abanyabwenge, abantu bishyira hejuru ntibagombe guca bugufi. Ndagira n'abamenyeshi ba Kristo wa Yesu, mushikana amavi hasi mu minsi yacu. Umuntu mu cyumba ciwe apfuka amasenge. Amen. Bera muri ko mwanyu. Ibyo Imana yatubwiye ko twica. Uno munsi abantu babwira abantu ngo nibabizure. Ariko Imana yavuze ngo twice ingingo zacu zirihe? Ziri mu isi. Kubera iki? Kuko hari icyo twiteze. Kandi icyo twiteze ntiturakibona. Turacyakirindiriye. Yesu nashimwe. Murabona Pawulo hari aho yandikiye Abakorinto arababwira ngo uru rusago ruriko ruri naho ruriko rurabora hari iyindi nzu. Amen. Inzu iyi mibiri yacu ni urusago, ariko mwinjira dufise inzu. Urusago ni rw'akanya gato, inzu ni ibihe birebire. Ariko icyo kigomba gusigura, ndiko ndasigura ijambo rivuga ngo yamara ko twiteze icyo tutarabona nuko tukiyorera tugirane bihanganye. Niko na mwemu adufasha mu ntege nke zacu ngo tutazwa dukwiye gusenga, ariko mwemu bwiwe aradusengera aniha imintovugwa. Haleluya. Ariko Imana isesa imitima irazi ibyo mwemu yiyumvira, kuko Imana igomba, ariko mwemu asengera abera. Ndakunda mwemu. Muri iki gihe tubwirizwa kwihangana, twiteze kuzokwinjira ubwami bw'ibihe bidashira. Turashika tukagira intege nke. Amen. Mbega mwebwe birashika mukagira intege nke? Ariko mwemu yera arazi ingene dukwiye gusenga ngo aca dusengera aniha imintu itovugwa. Mwemu yera yitwa umwitsa, mu kigiriki n'ijambo ryitwa parakletos, umwavoka, umushingwa manza. Haleluya. Agaca senga akaburana akaburana n'ubugingo bwawe akagusengera ku Imana igomba agasenga mu rundi rurimi akuko akarira amosozi kuko abari parapleda abari kwaringinga Imana akagusengera ibyo udakwiye gutahura nawe udakwiye kumenya kuko wabimenya utoshobora kubitwara agasenga mu rugo rurimi agasenga ibintu by'amabanga haleluya ugashushobora kurengana ukihangana ntiwiyumvire ngo bizotunanira tuzobishobora kubwambemuye by'ukuri tuzobishobora ntagire umuntu yumvira ngo tuzotsindwa tuzonesha amen Imana yaduhaye ibikwiye kugira ngo tuneshe Imana yaduhaye ibyangombwa kugira ngo tuneshe kandi mu bubiko Imana irafite ubushobozi amen Imana mu kuduha ubushobozi ibuduha ku ngero ikurikije n'aho tugeze amen hajya ahantu wageze uzokwa mumenya uti hari ubushobozi uzoncana ukumva amakuru ngo biracika umenye ko hari ubushobozi uzoducisha hajya ahantu nicyo dutume icyo twasubije avuga ngo bazokwa babunguka inkomezi nshya amen kugira ngo bashobore guseruka imbere y'Imana Siyoni kandi mwemu adusengera uko Imana igomba nta narimwe adusengera uko Imana itagomba adusengera uko Imana igomba uko Imana ishaka niko adusengera wa muntu utarabatizwa muri mwemu yera urondera ubushobozi uzagucisha mu bihe bikomeye kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yagize nti yabigabiye twese Imana abigabiye kera itaraturema kuzoduhamagara ababyanka nibo bafise ingorane kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi abo yatoranije kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza Yesu nashimwe iki ni igikorwa cya Yesu hari abahamagawe baritaba abo yahamagaye bakitaba Yesu Kristo yarabatsindanishirije nibaza ku kirundi gutsindanishirizwa kumurege wa bari jambo bamwe mu kirundi batotahuye mu gifaransa ni jambo ryitwa justification ibi ni ibikorwa mu bikorwa Yesu yakoze ni ukuvuga ni jambo rivuga ngo uyu muntu amen ibyiwe birasiguye neza mu mashuri mwabizi umunyeshuri asohotse akaba muri interineti akajya murara bajya ku ishuri umusiriveya ujeje kuraba indero yababazamubaza ati urafise justification urafise iki bakwandika igwete wemeza yuko ufise uburenganzira amen Yesu yabaduhamagaye twaramwitavye dufise urwandiko rwitwa ngo twagize twaratsindanishirijwe nakandi karorero ni nkajya mu rubanza wagira utsindwe hagaca haza uhagara akavuga ngo arafise ibyemezo kwije bitamubwirana bitamwagira yaratsindanishijwe ko ibyo bintu ari justifiye Yesu nashimwe na hariya rero kuri cya gice cyacu tubandanye harya ngomba nagenda ngomba gushikira ijambo nirya jambo ryo ku murongo wa 31 niryo nariko ndarondera nagomba kugira ngo mutahure rya jambo riva ngo ko bimeze bityo tuvuga iki ko bimeze bityo tuvuga iki amen ivyo Pawulo avuga bimeze bityo ni ibidusomye by'ubwiza tuzogirana tuzohishurirwa Pawulo ati ko bimeze yabikoze bityo Yesu yabikoze ugutyo Yesu yadutsindanishirije Yesu yatubikiye ibyiza ko tubikiwe ubwiza buzohava buhishurwa ko bimeze bityo rero tuvuga iki bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu wo turwanya ninde ngaha Pawulo yaribajije ibibazo ngomba some hano yaribaza ibibazo akongera akihishura ko bimeze bityo tuvuga iki bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu wo turwanya ninde amen
Yesu nashimwe
haleluya Imana iri mu ruhande rwacu nagomba baze ishenge mu munsi bega Imana iri mu ruhande rwawe umuntu kugiticiwe turashobora kwa turi mu rushenge mu ishenge rya Pentecost twese ariko nagira ndabamenyeshe haleluya iminsi turiko turagendamwo ibihe twinjiramwo n'ibihe ubwirizwa kumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe amen uryama mu nzu yawe uzi ko Imana iri mu ruhande rwawe ugenda genda muri kino gihe uzi ko Imana iri mu ruhande rwawe haleluya
Yesu nashimwe
bisanzwe urumva hari ibyasezeranywe hari ibyo Imana yatwemereye hari ubwami shetani muri ino minsi ahagurukanya amayeri menshi ahagurukanya ubuhinga bwinshi ariko arinjira mu madini ariko arinjira mu mashengero agomba kuzana kuzazanirwa inyigisho zituba tuzazanirwa agomba kuzana guhindura ibyo twamenye kera ibyo ishengero bimaze mu imyaka 89 igiribe 90 mugiye gutangura kumva izindi nyigisho mutari bigere kumva ibyo bitigeze byigishwa muri Pentecost hari abantu bagiye guhaguruka bigisha ibyo mutari bigera mwigishwa
bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu amen
jewe ntabwo bamfise
amen
narafashe umwanya wo kubyitegurira haleluya nta kintu umuntu yompa cyo tuba mpindura nta mushahara wanyandikira wo tuba mpindura
amen
Yesu nashimwe ejo mundi twavuganye ngo harabarabwiye ejo nti ibitsibo tugiye kwambara mu ntambara tugiye kugwana imuhemu ibitsibo bikomeye bakoze b'Imana biga bigaragare ko twahamagawe n'Imana nuko tutahamagawe n'Imana biga bigaragare ko dukorera ijuru cyangwa twakoreye ibindi
amen
biga bigaragare ko turabakoze n'Imana cyangwa turabashefu dozone cyangwa abasitange
amen
bigira bigaragare haleluya ariko bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu ninde azoshobora kutugwanya
amen
Pawulo yabivuga kuko hari igihe kigoye batamba mumenye uko bavye Imana mwakoze umutama sofona n'igishinga ntaye kinini kibyo wakoreye Imana hariya abantu yakuye mu rupfu bagashaka mu bugingo haleluya mwakoze bya bikorwa bikomeye Imana yamanywe ndaguhaye imfunguzo z'ijuru
amen
ninde muntu yahawe imfunguzo z'ijuru ariko mukozi w'Imana w'ukuri Yesu yavuze ngo ndaguhaye imfunguzo z'ijuru
amen
wugurura ijuru abantu ukagaruka ryungara umuntu ahawe ubukuru abandi bahawe ubukuru bw'ingingi
amen
ntibafise urufunguzo rw'ubwami ariko abakozi b'Imana bahawe imfunguzo z'iki z'ubwami bw'ijuru mwibuke abakozi b'Imana abantu mwinjije
haleluya
mwibuke abantu mwinjije ingana n'abantu benshi haleluya isigiye kuduproposa isigiye kuduproposa ibintu muzobona abantu benshi bananirwa kuko batakibona kuko bahumye amaso batabona ibyivugiza tuzogirana tuzohishurirwa hari ubwiza tuzohishurirwa haleluya naho twagomba tudafenjo hari ubwiza tuzohishurirwa naho bavuga ati niminjira mapizo tuzoyinjira turirimba kuma Pawulo aririmba hari manyamugigi mikaga babashwe bose bagasohoka n'umukuru wiwehera kihana
amen
kuko hari ubwiza tuzagira tuzahishurirwa
amen
ariko bisanzwe imana irihe iri mu ruhande rwacu uwo turwanya ninde
amen
hari abantu badasinzira mu mazi wabo ngo hari ibivugira mu nzu y'uburiri ngo hari ibikokoza nk'inkokora ngo hari ibiza nk'inyamugigima
oh wewe
uribuka ko imana iri mu ruhande rwawe
haleluya
imana iri mu ruhande rwawe jewe nabwiye abantu ni vrema jewe sindabyumva kubera ko usenga umwanya munini ukarara wicaye ngo uri gusengera umurozi ukora kutizera ukora kutizera ijambo ry'imana rivuga ngo ibyo yabishyize hehe ntitunigana no kunigana biri aha munsi y'ikirenge ube cyane ukandagira gutya nigeze ababwire shengera hari ibintu mudakwiye gutaka umwanya kandi ugiye gutaka umwanya ubundi ukaba ariho inkomezi yasabwe ngo nabahaye ububasha
amen
erega kwizera ni imyifato kwizera ni atitide
amen
kwizera ni ngenda ufunga ibintu ngenda witahura ngenda wifata ubu rero dufite kwizera kwacu kujya gukura
amen
kandi ukamenya ko hari igihe ureka mwemwe akagusengera
amen
akavuga parakeretose agasenga avoka agasenga
yesu nashimye kandi bikiri mu isi bifitanye ubumwe na data imana yacu n'abayo mu ijuru marume kwa
ashyitse muri efeso igisagara cyose cyaranyiganyiga kuko hari ubushobozi bw'imana buri muri nde buri muri paulo haleluya n'ibyashoboka n'ibyakenerwa burya bushobozi bwa paulo buzaba muri twebwe kuko imana iri mu ruhande rwacu paulo yandikira abayababaje n'abagiroma araribarira ati bisanzwe imana iri mu ruhande rwacu ninde zoshobora kuduhagarara imbere
amen
ariyishura ko bimeze bityo
amen
ko dufise ibyo twiteze ko ari ubwiza tuzohishurirwa bisanzwe imana iri mu ruhande rwacu uwo turwanya ninde
haleluya
yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izo burite kutugabirira byose kuri we aha rero ariko arasobanura igiciro cy'abantu b'imana asobanura igiciro cy'abantu b'imana imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu ikamutanga ku bwawe we ikamutanga ku bwanje iyo nibutse ko imana yatanze yesu kristo ku bwanje njya numva ko mfise igiciro shetani yakubariye ngo ntacyo umaze shetani yakubariye ko imana itakuzi shetani yakubariye ko we watacu uzovamwo ariko nagomba nakwibutse ko imana ntiyimanye umwana wayo ku bwawe
amen
izo tugabira byose ibi tugaburire muri nde muri kristo yesu ninde azorega b'imana yatoranije Dega ni imana kadari batsinda nishiriza ninde azoba tsindisha Dega ni Kristo kandari we yapfuye ibi birutera zutse ari buryo bw'imana bitaye ko aragirana nuno munsi aracagirana ya emwe turahambaye mwijuru Yesu ni wasenga wenyine mwijuru Yesu ni wasenga kandi murabona yuko asengera ibyatsi nicyo gituma Yesu hajya yatambara umubiri kandi ibikorwa Yesu yakoze mu isi byose yabikoze nk'umwana w'umuntu muriko muranyumva yabikoze nk'umwana w'umuntu kuko isezerano Imana yari yasezeranye hamwe mu itorero ryo muri Edeni yari yavuze ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzokumena umutwe yategeza kwambara umubiri kugira ngo ashobore kuzobabara ababazwe ab'ikimazi hanyuma amaze gusubira kwa se ashobore gutabara abageragezwa kuko nawe yagize yageragejwe nicyo gituma nuno munsi kuko azicaricyo azi ibyo turimwo aradusengera nicyo gituma mubona hariya mu byashobora hanava ngo abo bantu bavuye hehe ni bande abamarayika ngo bazotangara batangazwe no kubona amasinzi yinjiye mu ijuru kuko bari bazi mu isi ingene bigoye ariko murabona ko Yohana yabibajije akishugwa akavuga ngo banesheje shetani ngo bamuneshesha amaraso y'abamwagazi no gushinga intahe bapanja muri birebire amaraso y'abamwagazi abantu benshi ntibashobora kumenya kugwanisha amaraso y'umwagazi bagana kumenyesha yuko kubisanzwe mu by'imwemu muri domaine spirituelle umuntu atakurusha ikimazi na gutsinda uriko murabyumva hajya murabona baba barozi baba sataniste bakoresha amaraso batanga ibimazi by'amaraso y'abantu abagifise ibimazi bito batanga amaraso y'ibimazi by'ibikoko ariko twebwe dufise ikimazi cyitwa amaraso yanyu ya Yesu mukwiye kumenya ko dufise ikimazi gisumbe n'ibimazi byose haleluya nicyo gituma ntashobora gutinya umurozi naho yaba umusataniste kugwamo ngo hejuru naho yaba arari kuzimu mu gace ntashobora kwica n'ubukarira jewe ntiwashobora kuvuga ngo ari cyo yabwiye amen kuko nta kimazi ashobora kuronka nk'icyo nk'icyo jewe nagize naose amen n'urugendo rwacu n'amageragezwa yose n'ibitero byose tuzoneshesha shetani amaraso y'abamwagazi no gushinga intahe n'izina ryiwe jya kera urabona usomye wa Heburayi uzobona yuko twebwe washaka dufite n'umuherezi mukuru asumba abandi baherezi umuherezi yitwa Kristo Yesu amen atinjirayo rimwe kandi atitangira ikimazi cy'ibyaha kuko atigeze akora ibyaha amen mu isezerano rya kera bafata ugwavya bakabishyiramo mu maraso abaherezi bashyiramo amajya amaraso y'igikoko baba y'inka cyangwa y'intama hanyuma baca bafata ezobu hari agakama kutuzo tw'amarenga nko kutaka agakubuzo hanyuma rero bakadirika muri ya maraso bagacamija incuro ndwi hanyuma igihumano kigaca gihumanuka murabona ko na Yesu yavuye amaraso mu ibanza ndwi amen kugira ngo akwize twebwe rero usomye hariya murabona ngo dufise umuherezi mukuru w'ukwatura kwacu amen kwatura rero twebwe kwatura niko gukura amaraso ya Yesu mu gwavya amen sinzi ko muranguye iki ni ukugura amaraso ya Yesu mu gwavya hanyuma agahumanura cyangwa ukayagwanisha imuravyumva hari abagwanisha nabi mpano ndabari ko asenga mumva ko ari kuyakengereza mana turasutse amaraso ku modokari mana turasutse amaraso ku nzu
yo
amaraso ya Yesu sayo ku modokari amaraso ya Yesu sayo inzu amaraso ya Yesu nayo igiciro kinini sagusuka mu ibarabara ngo turasutse mu ibarabara ngo aho twaza guca amaraso yega mwebwe twa turi mu bwami ukeneye ibigukingira hari igisoda imana yafise igisoda
amen
none muri uri ari hanze ko imana ifise igisoda Eliya ntiyari acungerewe n'imikogote yaka umuriro uraza kutakiriho imana yafise amarejiyo yewe y'abasirikare menshi
amen
Nimuzaza murasenga ngo amaraso murasutse mu ibarabara ya Yesu. Oh. Ariko Imana ni nyembabazi urumva. Haleluya. Iyo watuye uri kuravuga amaraso ya Kristo Yesu.
Amen.
Uyakuye mu rwabya. Kristo Yesu acakora igikorwa kimwe cy'umuherezi.
Haleluya.
Cyo turi abaherezi batoye. Yesu ni umuherezi mukuru. Niwe yinjiye ngo aramenyeranya haleluya Yesu nashimwe turahiriwe numvise Kristo Yesu aradusengera shango ry'Imana ntimunyiganyige ntimumve mu byo mwizeye kuko hari umwami Yesu atujeje
haleluya
yavuze ngo izo ntama zose mwizimye arayirondera
kandi azayitora
ntayibura bazoyitora nicyo gituma ntushobora kunkanga cyangwa se ushobora kuririmba ngo kumbure ngo kumbure cyangwa ndi kwandika abantu bose bavuga baririmba
urama iherezo ryiza
oya vrema twebwe nashu n'abandi twebwe nta herezo dufise
dufise ubugingo budashira
tuzatwara buronse turafise ubugingo budashira haleluya
amen
kandi imana yaratwimuye umuntu abatizwa muri mwemu yari imana yaramukuye ngaha mwimushira mu ijuru ry'ubuntu
amen
umaze kujya mu ijuru ry'ubuntu uri mu gihugu cyitwa ubuntu umuntu ari mu gihugu cyitwa ubuntu
amen
umuntu ari mu gihugu cyitwa ubuntu n'umuntu yagiriwe ubuntu iyo avuze ubuntu rero cyo nibaza ko abantu bataratahura ubuntu ni ukuvuga yuko wari waratsinzwe
amen
none rero kandi urubanza rwari rwaragutsinze ariko waragiriwe ubuntu
amen
waramaze kugirirwa ubuntu ubuntu bugira bangahe ubuntu bugira umukuru w'igihugu
siko
ubuntu bugira umwami ni umurose grace baca bakurekura
Yesu yaraturekuje
amen turi mu gihugu cyitwa igihugu cy'abantu barekuwe bavuye mu maprizo bakuwe ku iminyororo batagifunzwe nicyo gihugu twinjiramwo iyo tubyawe muri mwemu yera haleluya icyo gihugu ndi muri cyo ni ukuri cyenda nezerwa mbere ndi mu bantu bakunda gutwenga
amen
kuko urumva iyo umuntu atakunda gutwenga yaba umukristo yigirwa iyo abakristo be iyo mugwa muri rinda mu iherezo ry'igihe cyo nshamba nako mugikekeranya ntitugwaba twebwe turi abantu bahiriwe dufise itunga dufise umunezero dufise amahoro dufise ibyizigiro twebwe twarahiriwe vrema
amen
ni ukuri hakagira umuntu ahiriwe gusumba jewe jewe navuze ni je suis l'homme le plus heureux du monde
amen
bahora bavuga bagakarasa bagaharura ibihugu ngenda bikurikirana ngo mu bihugu by'umunezero bagasanga abantu benshi biyahura nabo mu bihugu biteye imbere kuko bahebye imana bagashimbera ibindi
Yesu nashimwe
mwiyumviye namwe Yesu ngo aradusengera akadusengera yicaye hehe iburyo bw'imana haleluya ahantu nadusengerera ahantu kure haleluya yicaye impande y'imana akadusenga mbarira reka izodushobora ikizodushobora ni iki dukwiye gushyira umutima hamwe amen jewe vurema sinigera niyumvira n'umunsi n'umwe ngo nshobore gushyira mu mutwe ko noja mu muriro kuko ntibikunda amen none twaja mu muriro gute twebwe ereka ubwami twarabwinjiye urakiyumvira ko waja mu muriro ni ngorane ariko ngaha Pawulo murabizi yaciye mu bintu bikomeye mugabo ngaha ariko arerekana ati aterega yesu ari mu ruhande rwacu nani wakubaho kuturwanya ariko iri juru tujamo ry'ubuntu ni ryari ni hamwe Pawulo yavuga nyenewe nyene ngo imana y'umwami wacu yesu ari yose iragahezagirwa yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mu ijuru amen ahantu ho mu ijuru rero umuntu abatijwe muri mpwemu yacu aduzwa ahantu mu kibanza cy'abana b'imana baronka ibyo kurya by'imuhira byo byose imihezagiro yose y'impwemu yesu nashimwe bisanzwe imana iri mu ruhande rwacu uwo turwanya ninde twari tugeze kuri 32:33 ninde azobatsindisha mbega ni imana mbega ni kristo kandi ari we yapfuye ibi biruta arazutse ari uburyo bw'imana bitari ko aradusengera 35 ninde azodutandukanya n'urukundo rwa kristo amen nuna Pawulo wize ngene yabaze ibibazo n'ingene yabyishura yerekanye ubwiza tuzogirana tuzohishurirwa avuye ngaho acatangwa kwerekana ibyo turwanya mbega hari icyo turwanya kikadushobora amen si cyo kibazo avuze mbega ninde yoshobora kudutsindisha mbega kristo yadutsindisha kandi yadutsindisha kristo akadutsindisha ariko yadupfiriye amen arerekana urukundo rw'imana ngana runini aca rero aramanutse unaho ageze ku kindi kibazo ninde iki kizodutandukanya n'urukundo rwa kristo igituma ndiko ndigisha amajambo nuko tugiye kwinjira mu bintu bishobora kudutandukanya n'urukundo rwa kristo amen mbega hari ishobora gutandukanya n'urukundo rwa kristo abakobwa b'inkumi muri ngaha igizeho gutandukanya n'urukundo rwa kristo mbega ni iki ni umusore agukuye ku mana abahindutse imana nayo wikengereye mbega ndababwire ibintu by'agakiza mu ndara ibintu by'agakiza si ibintu byo gufina hari abantu biyumvira yuko umengo twinjiye mu mugambwe nubwo twinjiye mu ishyirahamwe nubwo twinjiye mu bintu bishira oya si ibintu bishira uwo muntu ategereza guhagarara neza akabihagararamo nk'umuntu azi icyo bisobanura akagaragaramo nk'umuntu azi yuko ari ubuzima bwiwe apana kubivunja ukabivunja umugabo ukabivunja umugore ukabivunja amafaranga cyangwa ukabivunja ikindi kintu uba uri umuntu muto mu maso y'imana imana idufashe ninde azodutandukanya ninde azodutandukanya n'urukundo rwa kristo wumviriza ibindi bibazo rero bifatikanije n'icyo kibazo bito bito mbega na amarushwa arababaza ikibazo cya mbere mbega n'amarushwa aho turatwereka urukundo rwa kirisita twereka ibyo twiteguriye Ukiza tuzoe shuri kwa Deka na marushwa Change ni idiago Change nukuhamga Change ni nzara Change nukuambarusa Change nukuambirinde Change ni ingota Iwazo mulati umfabega Ili vini umfatari menini menini Ili paula hafuza mbega nini to vito Sibin huida mbega Amazibazo bishobora gushika birashoboka yuko haba ibyago kuko isi irashobora kuba mu ibyago siko na Amerika ihambaye ibyago bihora biba ukaza umva umuntu yadutse mu ishuri ry'abana arasha abana benshi ibyo si ibyago ibyo bikaba muri Amerika bafisa gateka kazi na muntu gakomeye ukaza wumva umuyagura teye uvuye muntu uze mu babahari uratikije abantu kandi uwo muyaga wowe ntibawurasa kuko Imana urayumvira cyane ibyago birashobora kugirana hari ibyago bishobora kuza birondera ko abantu b'Imana batukwizera bava ku Mana hari amarushwa ashobora kuza ngo abantu badahehe bave ku Mana najya nababwira abakristo haleluya muri bibiliya turasoma abantu babaye abahizi mu kwizera mu rungano rwabo barahagaze baraba abantu b'abahizi barandikwa bandikwa ko nicyo bakoze uriko mwanyumva nta gihe na kimwe Imana izobura abantu b'abagabo mu kwizera ndasubiramo wewe bikunaniye ni wewe binaniye ariko abantu b'abagabo bazohagararira Imana bariho amen ukaba nuratsinzwe ntugire ngo bose batsinzwe hari abantu biteguye guhagarara mu byago bagahagarara mu marushwa bagahagarara mu guhamwa bakaduza idarapo rya Kristo Yesu Imana igahabwa icyubahiro amen nifuza ko mwoba mwo twese amen twese tuzagire tuzoba mwo haleluya Pawulo avuga ibyiza tuzohabwa arerekana urukundo rwa Kristo arerekana ingene dukunzwe aturakunzwe mu maso y'Imana uburyo Yesu ankunda burantangaza rwose Ubuntu yangiriye ibwo bubimenyesha dose amahoro ashitse ntumunezero mwinshi duha Yesu ndabizi nawe nyine n'uwanjye keri cya ikikiza dutandukanya n'urukundo rwa Kristo hakaza marushwa nazo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo hakaza ibyago nimizo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo hakaza inkota nizo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo hakaza guhamwa nizo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo amen Paulo rero acasubira abaza ikindi kibazo abanza kuva ku murongo wa 36 nkuko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora ikicari gihe kiwabo twagereranijwe n'intama zimbagwa ku murongo wa 37 avuga ngo ariko muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwagizene amen turushishwaho kunesha n'uwadukunze yesu tuzogumana azogumana natwe azodufata ukuboko haleluya ejo pastor siregwa twijanye ngo azotujabutsa azoduheka haleluya oh abantu mwakoreye imana murahiriwe ego mbwemba ukorere imana ntibizotunanira yesu azoduha kunesha mbere yavuze ijambo ngo turushishwaho kunesha si kunesha gusanzwe mu gifaransa ngo nous sommes plus que vainqueurs amen ntiturabanesha ngo hari akaturabe turarengeye ibyo yesu nashimwe turushishwaho kunesha n'uwagizene n'uwadukunze Paulo rero naho yari mu bintu bikomeye byinjye byose ariko aravuga bwirishe ati ibyo byose ntibigirende niba ntibitume muneshwa muri iki gihe cyari igihe kitoroshe shengero ry'i Roma ntiryari mu bihe byoroshe ryari mu bihe by'amagorwa najya nabamenyesha yuko iminsi tugiye kwinjiramo iminsi ya nouvelle ordre mondiale aho hategerezwa kuba idini rimwe bariko baragerageza kubaka idini rimwe idini rimwe muzobona ko abantu bazotangira guhindura imvugo bavuge ko bavuga ubumwe bw'amadini bavuge tolerance bavuge gushyira hamwe bavuge kwemerana batangire kuvuga ngo abapentekotisi bazoja mu ijuru gusa si twebwe gusa n'abariya barakijijwe umugeni ari hose hose hari umugeni ivyo kubivuga wome ngo si bibi mugabo ni imvugo y'idini rimwe rya satani atari iry'imana uriko muranyumva bazovuga ibyo bita mu gifaransa theologia inclusivite aho bagira bati abo kwa muhamedi abo kwa buda abo kwa confusiusi abo bose ni abana ba aburahamu muri kisilamu bakoresha ijambo ngo twese turi abana ba aburahamu ntawe usumba ubundi jewe si ndi umwana wa aburahamu nje ndi umwana w'imana jewe ndonka imigisha ya aburahamu ndayironka ko ariko si ndi umwana wa aburahamu ndi umwana w'imana kuba umwana wa aburahamu turabirengeye siko none turabirengeye twarabyawe n'imana itubyarira muri kristo yesu ubumwe bunganisha yesu na muhamedi sinabwemera ubumwe bunganisha yesu na mahona na ntuzerana na buda sinabwemera ubumwe bunganisha yesu na confusiusi sinabwemera toleranse ikandagira ukwisa kwa yesu sindayemera toleranse ikandagira ukwisa kwa yesu sindayemera ubumwe ukandagira ukwisa kwa yesu sindabwemera amen yesu ari isa yesu ni we mwami mwiza wenyine haleluya yesu ni we mucunguzi wenyine yesu ni we mukunzi wacu wenyine haleluya yesu ni we azotwinjiza mu ijuru wenyine yesu ni we nzira n'ukuri n'ubugingo ukwiye kumwizera ukamutamwizeye uyu munsi umwizere amen haleluya Muhammad bagenda kuzunguruka imva yiwe hariya muri Arabia Saudite ariko amen imva ya Yesu ni umusirukumi imana yakoze igitangaza kidasanzwe turi muri Israeli tugiye ku mva ya Yesu abadusobanuriye batubwiye ko abahinga bararondeye ibuye ryari ku munwa w'imva ya Yesu ryari ibuye rinini cyane ryapima ibiro ibihumbi bine n'amajana atanu itomi zine n'inusu bariyumvira ingene iryo buye kuko intunze roshe yaryo yantunze bagiye kuraba kamere karyo basanze ibuye rifise iyo ntunze uko ryari rimeze n'uko ringana n'uwo muryango barisanze hirya kure hafi yeriko kuko imana yagomba ko iryo buye batarisubizako ntiryategerezwa gusubirako hari abantu bitemereza gutera kera hariya muri Israeli Yerusalemu bari abahinga baravuga ariko baba bari bafise ubushobozi bari bafise ubuhinga bwo gutembagaza ibuye nk'iryo bagitembagaza batazi ko bari kubakoreshwa n'imana bagishika na kilometero byinshi ari yeriko amen ariko abagabo bose bandi bavugwa bagenda kuzunguruka imva zabo ngo dutahe amajini yabo dutahane amajini yiwe dutahane ariko Yesu yicaye iburyo bwa Kristo amen Yesu ni muzima haleluya ntidusenga imva dusenga Yesu muzima Yesu nashimwe igituma nkunda Yesu nakikubwira none nukuwomuki isa mwiza yancunguje amaraso ubikingundisha Yesu akandutira byose nuko yaguye heko ibyaha akanyoza heraye kandi kingundisha
cyenda uri kurarawa wowe haba wimvuta imbega Paulo wamengo na mageragezwa yiwe wamenga ariko aribarira ariko araheza aca ibarira byandikira ishengero ry'i Roma yaboneka ko nawe nyene yari mu mageragezwa yari mu bintu bimuruhishije aribaza ibyo bibazo ibyo ushobora kumutandukanya n'urukundo rwa Kristo ku murongo wa 38 acavuga ngo kuko menye neza ntabikekeranya haleluya yuko naho gobe urupfu amen
Banga henga hawa hemotse kumana kuberurufu. Abantu bariho bagwaye bakarara baragenda ijoro ngo ntibapfe. Bakaja kuraguza bukeye akaza mu rusengero ngo ntawambonye. Ariko Pawulo avuga ngo naho bobuke urupfu.
Amen.
Ntiruzogirane. Ntiruzodutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Ubwa kabiri cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho n'amajambo maremare cyangwa ibizoza cyangwa abafise ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose,
amen,
atagishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Arana Pawulo yavuze ubwa mbere urupfu, naravuze ubugingo. Ubugingo buri ubu bugingo mbega kubaho kurashobora gutandukanya abantu n'Imana, birashoboka. Aravuga ikindi, aravuga ngo abamarayika. Abamarayika mbega abamarayika bashobora kuzimiza umuntu. Abantu benshi muri iyi minsi bafise ukwerekwa kutava ku Mana ariko kuva ku bamarayika ba Satani. Niko muranyumva? Abantu umuntu akiruka ngo Imana yamweretse ibintu yabikweretse, mbega none bijyanye n'ijambo ry'Imana. Iki rero ni ruhonyanganda muri iyi minsi, kuko Yesu yavuze ngo icyo kintu kizozimiza abantu benshi. Ndagamba kubwire ukwerekwa siko kuzokujyana mu ijuru cyangwa kuvugishwa. Imana ntacyo biyibariye mwene ibyo bintu. Imana ikintu kikora ku mutima ni ukumera nka Kristo, ni ukugira karakteri y'Imana. Kuko Imana ibyo ikorera utameze nk'uko igomba ntacyo bimaze. Banza umere nk'uko igomba hanyuma uyikorere. Ubu tugeze muri cya gihe shetani yigira umumarayika w'umuco. Shetani yigira umumarayika w'umuco. Abantu benshi shetani arabagendera yigize nk'umumarayika w'umuco. Abantu benshi barazimiye ko shetani yigize umumarayika w'umuco. Niko ndavuga ibyo bashobora kudutandukanya n'urukundo rwanjye rwa Kristo. Shengero ry'Imana mugabe.
Amen.
Umuntu arara arose by'Imana akaravuze ko mwarimu ataca amazi. Umuntu ararose ibintu by'Imana akaravuze ko pasiteri yazimye. Nawe ni n'akantu gatoyi. Iki ni igihe shetani yigira umumarayika w'umuco. Pawulo avuga ngo n'abamarayika ntibazonkura ku Mana. Niko ndarangiza. Hanyuma ngo cyangwa abagizende, abaganza, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizoza, cyangwa abafise ubushobozi, ibintu n'ibintu bikomeye n'ibintu birebire gose.
Amen.
Iminsi y'iherezo Bibiliya tubwira yuko muri l'ordre mondiale, l'ordre mondiale zoba ifise amategeko, izoba ifise idini, izoba ifise intwaro, idini rifatikanije na leta. Abaganza, abaganza mu icyo gihe bazora abaganza bagwanya Imana, bagwanya ibyo kwizera. Pawulo ati nabo nyene ntibazogirana, ntibazontandukanya n'urukundo rw'Imana. Abafise ubushobozi ntibazontandukanya n'urukundo rwa Kristo.
Amen.
Aha rero abantu acaba ikibazo, mumenye yuko abera ba mbere bakoze mu bihe bitoroshe kandi baranesheje. Yesu nta rindi tunga afise mu isi atari shengero ryiwe. Yesu nta kindi gitanga dagira nabwire igitangaza kiri mwisi ni shengero y'Imana igitangaza ijuru giteze ni shengero y'Imana nico gituma mu isezerano rishasha amajambo yanditswe inshuro nyinshi zirenga inshuro amajana atatu n'amajambo avuga ibyo kuja mu ijuru no kugaruka kwa Yesu kuko ibindi byose byaragize byarakozwe hasigaye icyo kintu cyonyine aravuga arashishikara ati cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose atagishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu Imana ishimwe amajambo n'amajambo manini adutegura kutazotsindwa adutegura kutazonanigwa adutegura kutazova kurinde kuri Kristo Yesu ibinyenkomezi nibizodukura kuri Kristo Yesu uburebure bw'igihagararo uburebure bw'amajepfo ibi ni ibintu by'ikuzimu n'iby'imizimu n'iby'amashetani n'iby'abadayimoni n'iby'amangetengete ibyo ntibishobora kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo uburebure bwo mu kirere bw'igihagararo iby'abakuru baganza ikirere iby'abadayimoni b'abanyenkomezi bo mu kirere ntibizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo amen nta kintu na kimwe Paulo tugeze ku ndundura Paulo yavuze ngo nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo arafata ingingo ariyemeza ko atana kimwe kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Imana ibahezagire mbega twese turashobora gufata ingingo no munsi tuti nta kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo bangahe bavuga ngo muri ibyo byose amen nta kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu abahezagire ntihagire ikintu kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo nta wundi azagukunda nka Kristo nta wundi azagushyira ku mutima azoturaba azotugendera azozana amagorwa yaba menshi niwe adushinzwe niwe azodutangira raporo ku Mana Yesu nashi mumenye yuko ariwe mwungere mukuru natwe turabana abungere bato bato Yesu niwe mwungere mukuru mu Isirayeli rero intama barazubakira urugo bazubakira urugo rero hajya mu irembo niho umwungere yarara akagira ati igikoko kugira ngo ishikire intama kizobanze kurya umwungere Yesu nta kizogushikira kitabanje guca hari kuko n'umwungere wawe Yesu nashimwe ari mu irembo turi umukuku wiwe aradukingiye azotugwanira azodushikana azodushikana mu ijuru nico cubahiro ciwe n'iryo teka giwe Imana ibahezagiye none rero ibyo bintu byose byo gutandukanya na Kristo ibyo bintu byo gushira hirya ibyo bintu byo tuma utaba hafi y'Imana utaba mu kuku wa Kristo uze kwihana uze kwa Yesu unyaruke abakozi b'Imana bagufashe Imana ibahezagire unyaruke muze kwa Yesu hafi y'umusaraba hari soko nziza bose banywako gusa ivama gakiza umeho
nawuri mwijuru kandi wuzuye imbabazi nyinshi uruzuye imbabazi n'umubyeyi w'amahoro haleluya ijambo ryawe ryavuze ngunda nyizeye ajaho ndisizokwigira ndamuhinda na gatoya none bakwizeye bizeye ijambo ry'amajambo yawe yavuzwe mwami mana yacu yo mwijuru kuko barabonye yuko ijoro rikuze bugira ngo buce bwongere bwire kandi baragomba yuko bifuza ko bagomba kuzobana nawe uko uri mu ruhande rwawe imana iri mu ruhande rwacu nta kintu umuntu yotinya haleluya haleluya harya rero barumvise ko batsinzwe umenga baragiye kure y'imana ariko noneho baragira ngo begere imana nawe uje mu ruhande rwayo uragahezagirwa uje mu ruhande rwabo turabasaba yubaharire ubashire ko amaraso yawe umuririmbyi umwe avuze ngo uhoraho umucamanza iyo mbonye ko amaraso ntancira urubanza rubi ariko ego ngo acabona ko ndi umugororotsi urakoze rero n'ushimwe